ngamuvi ningamuvi bazalwane namhlanje nisindisiwe ndifuna nenze lo mthandazo emveni kwami hayi amen aniwenzanga umthandazo wokuvuka nenze lo mthandazo ubalulekileyo emveni kwami Nkosi uYesu Nkosi uYesu namhlanje ndilivile izwi lakho ndicela uxolo ngawonke amatyala endithenda wenza phambi kwakho ndiyavuma ndingumoni ndonile phambi kwakho ngena entliziyweni yam ulawula ubomi bam ndiyakwamkela njengenkosi nomsindisi wobomi bam impilo yam yonke ndiyinikela kuwe ngegama lakho Yesu amen bawo ndithandazela intsikelelo yakho ndiyathandaza Nkosi cela befundisi babeke izandla ngegama likaYesu ndiyathandaza kakhulu phezu kwale miphefumo bawo ngegama elinamandla likaYesu bawo sithandaze egameni likaYesu sithandaze egameni likaYesu Thixo wethu ophilayo ngegama likaYesu ngegama likaYesu ungahambi xa ubeka isandla xa ubeka isandla ungahambi ngegama likaYesu 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 in the name of Jesus ngegama likaYesu waseNazaretha in the mighty name of Jesus bombathe Nkosi ngamandla omlilo bambathe Nkosi ngamandla kamoya ingcwele mabafukanywe Thixo wethu nguwe hlala Nkosi phezu kwakhe bawo njengentombi yaseSamari philisa Nkosi onke amanqeba mabagcwalwe Thixo wethu nguwe besaphindela emakhaya tonight babheke emva Nkosi emakhaya bengabantu abatsha bawo ndithandaza egameni likaYesu ilight yakho mayibe phezu kwabo bonke in the name of Jesus Lord, we give you honor and glory. Hallelujah. Amen. Itani amen. Bible itani amen. Tsela ni bakhobela isandla basalwane. Ngabe ni cha Jesu. Bible amen. Simbambile xa sasivala half 7. Ngicela nje simambe lento, simambe nje lento. Olusuku lusuku olukhulu. Olusuku lukhulu kakhulu. Siyafanele bathandekayo. Amen. Siyafanele bathandekayo. Amen. Lokho amkela uYesu. Uqala kobomu buthi funeka ngoku sikhulile kwesisiqhinqo sesithathileyo siyavala bathandekayo amagama wenu ayabhalwa emazulwini hayibo amen namhlanje ningabantwana bakaThixo xa nijika nibheke emakhaya uhamba njengoku kukho ilight ephezu kwakho uzawuthi ungena endlini awungeni wedwa ungena noThixo uyolala ulali wedwa izulu lihleli phezu kwakho uzufika uthe Nkosi Thixo ufika ubaxelele kokweni uthi ndisindisiwe ndamkele uYesu njengenkosi nomsindisi siyafana bathandekayo nababesindiswa izolo ndizawuyonibhaptiza hayibo yithani amen hayi yithani amen hayibo yithani amen Nkosi yami ndifuna nje sikhona iashas ezihamba phe ecan kwakho uzinike zonke i-details nasi isaziso ukuthi sonke ningahambi isaziso ukuthi sonke ngomso ngo-10 AM ndiyacela nani abakhoyo ngo-10 ekuseni silapha kwathobeka ekuseni ngo-10 kumthandazo wokhulula izibopho siyafana bathandekayo ekuseni 10 AM make sure ukuthi ukhona pha kwathobeka hayibo amen sizawube sithandaza uze nabanye abakhonxekileyo late ngo-5 siyaphinde silapha yonke le nkonzo kufacebook Center of Hope Community Church page uzoyifumana khona sizawucela umfundisi uBoyana aze ngaphambili azosivalela khanithi amen khanithi amen hayibo amen isamfundisi wami
Baba yekameni lengosi yetu Yesu Kristu wa Nazareth Thixo wethu Thixo namandla onke siyabonga sabulela ngemvuselelo emnandi kulendawo siyabonga sabulela Jehova sizolala kamnandi inkulunkulu amengcwele sicela uzungayisusi lento ingaphakathi kuthi inkulunkulu amengcwele sicela izwi lakho lingapheleli apha kulendawo kodwa Jehova lihambe lihlale nathi Jehova lihlale lisomeleza each and everyone okulendawo inkulunkulu amengcwele intshumayele shingayele kulendawo usathana angayipi ezimpilweni zethu Father ifiki sikhulise egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazarete sikelela umntana wakho Jehova omnyulileyo uNkulunkulu amengcwele wakhona kule ndawo siyazi uNkulunkulu amengcwele ukuthi zonke iintolo zikasathana ziyadutshulwa siyazi izi-stronghold zase-crossroad zinomsindo ziqumbile umkhosi kasathana wonke Jehova kule ndawo uJehova siyazi uNkulunkulu amengcwele unomsindo kodwa sibiza umlilo wakho ezulwini ukuthi utshise konke egameni lika Yesu Father fuck the shield of protection around umntana wakho umphe more and more Jehova do something new kuye egameni lika Yesu Father confuse usathana confuse amadimoni egameni lika Yesu Kristu hamba nathi usikelele endleleni usifihle ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu amen ala kufefe lobudlelwane bukamoya engcwele bungahlala phakathi kwethu ukuthi buye inkosi Yesu amen.